kusebenza amasimu avutile mubano talistungu inkosi iamemeza na kumbuzo esile
bathandekayo siyambonga uJehova ngelinye ithuba asiphalona ukuba size ukuzomkhonza kumnandi ukukhonza uJehova okumnandi ngokukhonza uJehova kunengi siyamkhonza ngoba uvele nguye ongumdali wethu siyamkhonza ngoba nguye ongumhlengi wethu kasihlenganga kuphela uyeza ukuze sithatha ukuba siphile laye ndawonye ingunaphakade lamhla ngifuna ke sithokoze sindawonye nxa sifunda incwadi kaPauli ebhalela abaseFilipi uthi yena Thokozani ngazo zonke izikhathi. Ngiyaphinda njalo ngithi thokozani. Ukuphila impilo yentokozo. Impilo egcwele ngokuchelesa ngezikhathi esiphila sikizo. Uthi yena uPauli thokozani. Ngiyaphinda ngithi kini thokozani. Siphila emhlabeni oletha ukufuba entokozweni esilayo. Kulezinto eziningi ezibuhlungu esihlangana lazo. Kodwa uthi yena uPauli thokozani. Ngiyaphinda njalo ngithi kini thokozani. Nxa kulento efunwa nguJehova yintokozo. Ibala elithi intokozo nga usiya kundimi zakhona usiya kulimi lesiGreek. Ibala elithi intokozo asinto ethi intokozo yakhulutha ngokuthi sikunanzelele. Ibala elithi lona intokozo li suka ndawonye intokozo ngesiGreek ngukhara umusa kaJehova ngukharis ngakho kwakhelwe esiqwini esifanayo intokozo lomusa kaJehova nga usiye eBhayibhelini kwakhelwe kusiqu esifanayo nga umuntu amukele umusa kaJehova kumele kuphuphume intokozo empilweni yakhe abonakale ephuphuma ngentokozo ngani ngoba wamukele umusa grace and happiness kuhamba kundawonye eBhayibhelini bazalwane kuyadanisa kulama Kristu angamzwisisiyo uJehova aphila engelantokozo ahlala isikhathi sonke edangele kabala kubobotheka empilweni yabo lapha bahamba khona kugcwele ukudangala bezwa ubuhlungu uJehova ababusise sebecabanga ngokunye okunzima okuzayo aqalisa umuntu ukuhlupheka ngohlupho lokusasa kuselamhlanje bakhona abantu abanjalo abagcwele ngokudangala lanxa ubabingelela uthi sabona kunjani athi imbijana ngamafu afu sengani uJehova waletha imbijana kodwa wanikela konke ekunikelela wena wena usongathi uphila amafu afu uJesu wafela ukuthi ube ngamafu afu yini kumele sithokoze ngizabalisa izizathu ezimbalwa ezisuka eBhayibhelini ezisipha igunya lokuthokoza ngoba kumele sibe lokuthokoza into yakuqala enza sifanele ukuthokoza yikuba izono zethu zixolelwe asithokozeni ngoba uJehova ongumdali wethu uxolele izono zethu nxa usiya kuzihlabelela ngo-33 usukela kuvesi ngelika 1 uthena thokozani enkosini thokozani balungileyo aqhubeke nxa ehlabela ekhuluma uthena ukudumisa kubafanele abaqotho kuyini okwenza abe laleli gunya igunya ulithatha kusahluko esingemuva kungoma engemuva Uthi yena uvesi ngu-2 kusahluko ngu-32 ubusisiwe umuntu inkosi engambambeli ububi lokungekho inkohliso emoyeni wakhe ubusisiwe umuntu Uthi yena ubusisiwe lo osiphambeko sakhe sithethelelwe osono sakhe sisithekelwe sisitshekelwe sembesiwe kumbe semboziwe ngenxa yakho nokho nxa izono zakho uzisile kuJehova waxolisa izono zakho thokoza akula sizathu sokubana uphile ununubele kulabantu abangazwisisiyo ukuxolela kukaJehova ngenxa yani ngenxa yokuba thina abantu sigcwele ukungaxoleli sifuna ukuba sifanise uJehova simenze afane lati uJehova kafani lati uyaxolela nga esexolele uxolela akhohlwe uJehova nga omunye ekhuluma uthena ufanisa lomuntu ogcwele umkhuhlane weamnesia iamnesia ngumkhuhlane wokukhohlwa kulento okuthiwa ipsychogenic amnesia le ingqondo iyakhohlwa izehlakalo ezibe khona izikhiphe engqondweni mina ngithanda ukuthi ngithi mina kuloku khona okuthiwa yimesigenic amnesia nxa singayichasisa ngolimi lwakithi siyifake ngesakithi isindebele singathi thina yixologenic amnesia mesigenic xologenic amnesia yini ixologenic amnesia kulapho uJehova ingqondo yakhe ikhohlwa khona izinto ezimbi ezenziwe ngabantu bakhe ngoba abantu bakhe bevumile izono zabo uJehova usuka angenelwe yixologenic amnesia akhohlwe ukuthi kanti umuntu lo engezi kuwe ubenjani uJehova usuka akhohlwe ingqondo yakhe kufiphale ukuba lumuntu kwenze njani ukwenza ngabomu ukhohlwa ngabomu ingqondo yakhe ikukhipha ngabomu okubi okwenziwe ngumntanakhe ngenxa yani ngoba umntanakhe evume izono uJehova usuka ahlaselwe yixologenic amnesia akhohlwe ade asemkhohliwe kuze isifebe size abantu bethi simbambe eqotsheni lo simbambe eseqotsheni nangu size laye Jesu akwenze okubhalwe emthethweni nga uJesu emkhangela amkhangele uJesu afike ahlaselwe yixologenic amnesia athi hamba ongaphindiwone futhi hamba ungaphindiwone futhi uDavida esenze inkalakatha yesono inkalakatha yesono awone aphinde afundisa abanye ukona athi nantu tywala akunathe nampo utywala akunathe udakwe qeda lapho abulale ahambe ayekhala izinyembezi kwakumele agwetshelwe ukubulawa uDavida yena ngwakhe wakutsho ngowakhe umlomo ukuba kumele umuntu onjalo afe nxa wayetshela umprofeti uNathani kodwa nga esexolisile isono sakhe uJehova ungenelwa yixologenic amnesia akhohlwe ukuba lo ngowenze inkalakatha yesiga esingaka abesitena hayi lapha I have a man after my own heart lo he was after my own heart uJesu unjalo abantu abaxoli izono zakho ezakudala bayakwazi ukuzikhumbula bakhumbule bethi limbone ngudoka so ehlabelisa emphambi kwabantu ubuzani kithi mani siyamazi lo akwangapi iline elingamaziyo lingatshona lilala lesithi amen lo suka get away ufika omunye afika chumayela athi lo ubhutilo sukuma uniye phambili mina ngiqale lo awu akona vele lo ye kusukumelwana bakithi engasazihlaleli phansi bakithi aloba usihlalele phansi bengasezikhuluma into esizaziyo ngayo kasihlalele phansi
abantu banjalo bayakwazi ukukhumbula izono zabanye. Excellent record keepers abantu. Izono zabanye bayakwazi ukuzigcina bazibhale kakuhle ukuba ubani wayenjani. Siyamazi. Bazazi zonke izono zabanye abantu. Banjalo abantu. Bayakwazi. Izinto okumele bazikhumbule, abazikhumbuli. Ungathi kenza ivesi, yenza amavesi angu-10 ngezinyeyo zonke. Every sinyeyo senzayo, simetshe ngevesi. Kakwanisi, uyehluleka. Nga ungathi wena abantu ukuthi bayefika elayinini ebhenki ukuthi baze bayefika kuthela, kumele bahambe ngamavesi. Uthela athi hayi ngicela ukuthi kunike imali yakho, hamba every step unyathele ngamavesi. Ufika lapha utshaya enye ivesi unyathele uphakathi ebhenki, akuthi usukela khatshana usukela ebhenki lapho unyathele laphana ngevesi uze fika kimi. Ngeke bafiki, ngeke. Abaningi izimali zabo zingabolela emabhenki bengazithathanga, zibehlula ukuthatha. Ngoba amavesi bawakhohliwe kawakho emakhanda. Kodwa nxa ungathi akuqambe izono zabanye, every step osiqambayo akusitshele, uza kutshela ezimbalwa eziningi. Hamba kuphela enyathela, akhumbule ezikananka esuka lapho kunanka aye kunaMary, esuka kunaMary aye kubani. Ushaya kakuhle ngenxa yani? Ngoba ingqondo yabo yesono iyabambisisa izono zabanye. Ntanda ukukwazisa, wena ozaziyo izono zakho zixolele. UJehova kudala wakuxolela, kudala uJehova wakuxolela. Nxa uxolelwe nguJehova ungahlupheka ngomuntu. Umuntu owehlulwa zisam ohlula ngamavesi, Genesis 1 verse 1. Thwale nzima ukuba abambe ivesi. Isamu ziyamehlula esikolo, uthwele nzima. Ziyamehlula izinto zempilo, uyazehlulekela. Akwaziyo yikubamba izono zakho. Phila ngokuthokoza. Smile, your sins are forgiven. Kuthiwa kule ndaba elandiswayo, kule ndoda olandiswa ngayo eScotland, but yayitshontsha izimvu, yayilisela lezimvu elibi okumangalisayo, iqeda izimvu zabantu. Abantu bathi umntlo uyabotshwa aphume, abotshwe aphume, senze konke, sesingena amadale lamadale. Umkhuhlane wayo lokho afuna ukuwutshiya, kungcono simfake umtshiso. Sibabhala ST, okutsho ukuthi ship thief, lapha ebunzini lakhe, ukuthi leli lisela lezimvu. Babethi ke nxa bembona abantu ebhalwe u-ST, abantu babaleke bananzelele izimvu zabo ukuba zingaphi izimvu zami. Ngakho wasebonta kusaphileki, ngoba lapho embhoda khona abantu sebenginina bayangesaba. Wasuka waya kwenye indawo, waqala impilo entsha, impilo yokwesaba uJehova. Waguquka waqalisa ukuchumayela. The sephila impilo entsha, komunye umango okhatshana kuthiwa ngapho abantu ababephila phakathi kwesigaba baqhubeka besifa beguga, wahlala iminyaka emide etshumayela kwesinye isigaba. Ngemva kwesikhathi kwasokusithi laba ababesele ngapha abasala bezala abantwana, kwathiwa lapha esigabeni lapha kulento eziningi ezenzakalayo. Abantwana abasatshadi, bayazithwala bengatshadanga, kwenzeka okuningi okubi. Unqona sidinga umuntu ongatshumayela, ke kube le mvuselelo esigabeni. Kwathiwa sizwa ngale kwesinye isigaba, kuthiwa kulo mtshumayeli umchumayeli ochumayela ngomfutho asambeni siyemcela nqa engeza lapha angabeka imvuselelo abantu baguquki thabahamba bamcela weza umchumayeli ebekiwe isidindo esibhalwe ST ukuthi azichumayele nqa efika ukuba achumayele kuthwa wachumayela ngomfutho ngaka chumayela kwanyikinyeka abantu bezwe imvuselelo abangazange bake bayibone kuthwa nqa sekube njalo kuthi umntwana omncane omunye wasebuza unina wathi mama umchumayelwana lapha ebunzini kubhalwe ST kanti mama kutshone khonkyana okumfundisi laphana okubhalwe ST ebunzini lakhe mama wathi ah lama ngikwazi wathi mbuze kwabanye thabuzana athi lama ngikwazi umntwana umama wathi mntana wami ngiyabona nxa umntu ebhalwe ST uST ngiyambone kubhalwe kubo saint so ngiyabona umntwana ngumuntu kaJehova ngu-saint yikho ebhalwe ST umntwana wathi mama lami ngakhula ngifisa ukubhala ST njengolani ubaba uJehova uyaguqula uyaguqula umtshiso obekwe phezu kwakho akuguqule from sheep thief to saint uyaguqula akutshintshe akuphe isimilo esitsha nguJehova uyahlanza izono zakho ngakho kuyini okwenza uphile ununubele ube lamahloni awukuphila emzini womzali wakho umuzi kayihlo onguJehova oxolele izono zakho ayisikho kuphela okwenza kumele ujabule kumele ujabule ngoba ulomalusi wakho onguJehova oza kuhola sonke isikhathi emadlelweni aluhlaza utshelwe nxa ekuhlaba uJavida masuka kumahubo ngu-23 uthi akula uza ngihola ngiholwa nguJehova nguye ohamba phambi kwami ngithembele kuye alikho elinye ithemba ngaphandle kwakhe ngizahamba yebo esigodini sethunzi lokufa kodwa nxa yena ekhona angilala uvalo kungenzeka ngibulawe kungenzeka ngizondwe kodwa nxa ngeke uJesu ekhona konke kulungile yilithemba lami ulithemba lakho ungesabi ukuba ikusasa ikuphatheleni hayi umsebenzi kaJehova kulabantu abahlupheka kakhulu ngekusasa bahlutshwe izinto ongamelanga zibahluphe ukuthi zikuhluphelani hlupha umuntu mina bakithi ngicale ngikhule ngile stress ngi-stress esokuthini impuphu le ayisoziqeda iviki yabe siphelile uvela ayithenga kakayidli kakayivuli usekhala ukuthi bakithi ivele ayiyindawo awukayidli lokuyidla usuhle ukukhala ngokuthi siphelile ngisafunda kudala esikolo kwakolo jaha omunye owayesinxa ephuma ekuseni kubreakfast ahla suke ekhonona suke chinge ekuseni kubreakfast uzabona ilantshi yangkhona esizayidla uzabona udaka kuphela udaka kuphela udaka kuphela kakayixubha ibreakfast usekhala ngelantshi usezonde malana ngelantshi kulabantu abanjalo abaqalisa ukukhala bengangeni ehlutsheni seqalise ukukhala useqalise inkalakatha yezililo bakithi okuse India sekuphela abantu eIndia hayi bakithi ye asibakhulekeni abantu baseIndia kodwa ungaqalisa ukungena kumumo weIndia wena ulapha ukhonale komadlambuzi awukazi ugadini legusi yeIndia sothi uqalisa ukukhala hayi bakithi ashiwa shiwa okuzayo okuvele eIndia uzongubani ukuthi kuza kuwe uzongubani qalisa kulabantu asebebe le corona kanengi nengi engqondweni bengayiguli igcwele engqondweni bayigule engqondweni awu ama BP akwele pele corona engikho begula into engikho ngenxa yani yokuthanda ukuziphilisa emumeni enzima ongayizwisisiyo chonte khala hey bakithi alezi suku kuthiwa le ndege abase-UK abasahambi abasakosahanjwa awula mntwana ose-UK awula mnewena ose-UK usubhizi athi abasabuyile asekhaya shiwa bakithi mina hhayi 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 akula zinto akumelanga uzingenise kumumo ongawuzwisisiyo utshone usukuhlukuluza ye omunye ngose-UK usuyatshona usengilandi khona ngapho ubala ama-WhatsApp lama-Facebook ngezinto ezingekho ekhaya utshone zikuhlupha ulale ngaphandle kwengubo ngezinto eziningi zangkhona ezingamanga kuthiwa hayi kunje 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 bakithi ekhaya kuthiwa vele abantu balala ngemkhuna balala ngani hayi bantu hayi 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 nxa sokusiyalalwa hamba ulala ye intombi mina ah bakithi shiwa mna kanitshadanga shiwa mna angifuna ukuzibophela kanitshadanga angilajaha lokundithatha angila so ukuthi awuthathwanga kutsho ukuthi uyahlanya ukuthi awuthathwanga kutsho ukuthi awusiye umuntu opheleleyo kutsho ukuthi awuphili uzaqalisa ukuphila usutshatile utshona uhlupheka kubhalwe ngaphi angitshengisa ivesi ethi yona etshadani khona lizakuba ngabafundi bami njengesani leyo vesi nxa ikhona buyalayo lapha usibalele sibalele abanye ethi hayi tshatanini ngemva kokutshata liza kuba ngabafundi bami ye uma lingithanda tshatanini njengesa leyo vesi njengesa buyalayo buyiphele nxa umusa kajehova wehlele kuwe ngokupheleleyo uba lo mtshato njengesa leyo vesi uhlutshwa izinto ezingelani lawe umtshato uvela kuJehova kawuveli kuwe kawuveli kunhlakanipho yakho ungajoni usuzikhangela emehlweni ukuthi mina bakithi angitshadanga yikuthi ngimubi yikuthi nginjani njani a-a akulani lawe lokho akulani lawe ngumsebenzi kaJehova ngakho wena thokoza be happy ayisikho kuphela khonoko thokoza ngenxa yani ngoba inkosi yakho iyeza John 3 uthi yena rejoice I have overcome the world mina ngiyeza uthi hayi bakithi inhliziyo zenu ma zingakhathazeki kholani kubaba likhonela kimi ngiyahamba mina ngiyalungisa ngiyalungisela indawo ngizalithatha ukuze lapho engikhona lani libe khona cabanga lapho siya khona umfana athi fundi inoveli fundi inoveli ebuhlungu wafunda isahluko sakuqala wezwa kuthiwa iqhawe lakhe balihlukuluza wakhala inyembezi mani wafunda ye kule manoveli akithi osukuze ukuduma abake balibala bale uzubuhlungu wasithi hayi ibhule liyabhowa leli wathi ngizithi kwagcina kutheni uthe fundi ivesi yokugcina efundi ikhasi lokugcina wezwa kuthiwa iqhawe lakhe labusa laba yilo elibiza abantu athi belihlukuluza libeza phambi kwayo fika bathi bayethi wathi wathi ngiyebala wafunda ivesi wafunda ipheji yakuqala weza kuthiwa iqhawe lakhe balihlukuluza balitshaya ngempama wathi no problem ngiyasazi isiphetho sendaba wafunda ipheji lesibili weza kuthiwa iqhawe lakhe latshona lingadlanga wathi no problem ngiyasazi isiphetho sendaba wafunda ipheji lesithathu weza kuthiwa iqhawe lakhe kwakugijinywa kwaba yilo elicinilayo wathi no problem ngiyazi isiphetho sendaba lami ngiyasazi isiphetho sendaba isiphetho sendaba uthi yena nxa ekhuluma uJohane Johane 21 uthi ngabona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba izulu lakuqala lomhlaba wakuqala kwasekwedlule kungasekho ulwandle uthi yena ngalizwi ilizwi livela esihlalweni isithi yena bheka ithabanekeni likaNkulunkulu selinabantu. Kanti manje nxa ngisazi lesi siphetho sendaba ngingesabani. Ngingesabani. Senginokuthula okuhle. La nxa ngifika ekulingweni ngoyama engalweni yakhe khona le phambili. Sobuthana ezweni elihle. Kanti kuyini? Sibona ukusa okubhejayo buyadlula ubusuku. Oh, le misebe ebonakalayo ivusa izithulu. Abakithi abakade bafa baya kubonwa. Inyembezi zokulilelana ziyakwesulwa. Ngiyasazi isiphetho sendaba. UJesu uyeza kulumhlaba. Ngaye kumthetho wasambulo 22 ivesi ngelika 7 uthi beka ngiyeza masinyane. Akuphinde futhi nxa ekhuluma kusambulo ngu 22 akuphinde futhi ivesi ngelika 12 athi yena beka ngiyeza masinyane. Kuvesi ngelika 20 afika athi yena yebo ngiyeza masinyane. Ye asikhuleke sonke. Baba wethu sezulwini siyabonga. It was palona. Ukuba sizinikele kuwe ukusebenzela ukuphilela sithokoze sitshele abaningi ngentokozo esilayo ngawe sibiza abaningi evangelini ngoba kumnandi ukwethemba uJesu sithungamele usiqinise sikufunde ukuba na nxa wena ukhona abantu singayesaba akulanto engafubisa intokozo yethu sigcine ngoJesu siyakhuleka amen.